tempi, quei tempi. Eh? I tempi.
L'unico 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15, 12.15,